Yes, in our country, TV, in a Tudela, Ushelo, Sikhangenkezo, TV show, Ule Tudela, Bumzo Tule Shembe, DJ Polyboya, not BG Ken Buyisa, Isinga, Sikana Dubu, Yes, Umta, Amasigo, Nobutigo, Gena, U YouTube, Jenga Manje, U Clique, U Like, Yes, in our country, TV.
Aspinga Lele Mbuge La Pekaya, Ika Mena Mumso Tula Ngalake Sabato, Wasmen, DJ Ponyaponyi, Tiswa Tlingna Sogi, Tiswa Ringis Mapiku, Mpura Skopo Tila Kla Masoga, Umzugula Gala Ngapuma Sika Unabano Tanda Bahangu, Numa Shopa Isi Ngungu, Gungu Banda, Batu Umzugula Ngapo Mbele, Stima Yala Sama Mpondi, Mngalwa Ngungu, Fana Mbe Tumtaba Nezula, Ngambi Nga Dukonu PGK.
Nopo Kasha Nga Pela Mbuge La Pekaya, Kitanda Kota Nolu Studio, Wala Mangabe Sishonga Jena Ngambele Tanga Ngambi Nga Dukonu PGK, Ngambi Nga Mbuge Kumnanti Mangabe Kampo Kasha Nga Mbuge Kasha Nga Mbuge Kasha
Sikhangenkezo mtaka baba kwezi nohlonze TV umuntu anga subscribe njengamanje
noma kanjani futhi mangabe ukuthi wena uyafuna wena ukuthinta ngempela ubone ukuthi izinto zakho ufuna ukuhamba kahle 061 830 3821 lazo kwazi khona ukuthi usithinte mangabe ukuthi uyafisa nawe ukuba ingcenye yalo luhlelo elalikhona sithi ezinohlonze TV bese uyakwazi ubhekele lapha nalashokola sithi ke Sikhangenkezo
kunjalo umbukeli lapha ekhaya ngoba sikhuluma kanje njengamanje abazukulu bambali bakhona njengamanje sobe sikhuluma nabo njengamanje sitshakadula nabo njengamanje abazukulu bambali abazukulu bambali bathi amavukane uyayizwela lengoma ikhuluma kakhulu yabona mangakho ukuthi amavukane awafiki emcimbini uyoqala kanjani umcimbi amavukane engekho akubikelele wabazukulu
yebo bhuti njani
kunjani yabona intokazi yabona ukuhlala kahle njengami njengamanje hayi cha impela ngihleli kahle impela bazukulu bambali ngikhuluma indaba enkulu ngikhuluma indaba yamavukane lengoma noma ngabe uyapi khulunywa ngayo lengoma yabazukulu bambali ethi amavukane
yebo bhuti kufanele phela manje anganingoma le elowe itshela labo zakwethu ukuthi is too late muyivukane as a story sakho makuthi uthiwa kube uthu maku ungafisi ukuba ngane inkunzi ngoba uzovela ube nenkingi muyivukane akuthi makuthi ivukane liyangena ngo2 uthi awukushayela isise stage musana ukusabela kude nkosi yami ngiyamemeza ngithi wozani wozani ngoba yabona lo nyaka mkhulu siyayivala thina
niyayivala kule
thina siyaphuma kumavukane manje ngoba sibamemeze kakhulu bakhathele abezwa abezwa muyivukane dlala indawo yakho
kunjalo umbukeli bayikhulumela bona ngoba uyizwela abazukulu bambali ngifuna ungena kakhulukazi egameni leqembu abazukulu bambali isukaphi le ndaba ethinta abazukulu bambali
kahle umbhali omkhulu wethu ngebhadi asimazi sazi igama lakhe
yebo
sibonga ukuthi wazalela ubaba wethu ingakho sisebenzise lo ukuthi asibanga nawo amandla ukuthi siveze ukubonga kwethu kuyena esaphila emhlabeni savele sathi asisebenzise igama lakhe sikhuphule emhlabeni yabo ngoba nene sibonge sethu sakantobela ngoba wakantobela sincane ukubonakala kwabazukulu abazala umbhali bephumelela uyena esemazulwini siyambonga kakhulu umkhulu wethu kahle nje abazukulu abambhali ngoba kungumkhulu wethu
akazingene kuyona i-album inkosazane ngala ngifuna sigxile kakhulu ekutheni i-album
yenu iqukutheni phakathi ngoba ngisayizwa le ngoma ekhuluma ngamavukani ngisengifuna ukubuya kwena ke usitshele nje ekuthele ukuthi yini umuntu ayizwayo kuba sikhulu bambali uma kuya ngothi balalela le album
hayi ngizole futhi asazi noma kushuthi uyena umbhali lo ofikile thina sizosibhala kanje ngoba laphaya uzofika umyalezo uzofika into ezoqhuquzela abantu abasebancane uthola umyalezo oqhuquzela abantu abadala namakhehli zangoma bathandazi khona yonke lonto uzoyifika okusho ukuthi siculela wonke umuntu okhona emhlabeni bakithi nje siyacela ukuthi nisupport ngabantu abasebancane
Kunjalo ngifuna siye kakhulu siyothinta indaba ethinta ukutholakala kumculo ngoba ukutholakala kumculo esikhathini samanje sekubuye kube nzima kakhulu nina nenza kanjani ukuze nifinyelele kubantu abantu abadinga lo msebenzi benze njani
abantu abadinga umsebenzi wethu uyawathola kunoma yimapha ama digital platform usesha nje abazukulu bambhale sizovela samavukana impela kodwa siyilamavukana asebenzayo senzele ukuthi nomuntu uma esibizi lemcimbini azi ukuthi siyasebenza kanzima yabo uma usidinga kuma digital platform sikhona usesha abazukulu bambhali na ku Facebook abazukulu bambhali ukubona nje ama video ethu na ku YouTube ukubona nje ukuthi siphila yipi impilo
abantu banithola kanjani uma bedinga ukuxhumana nani ngoba okubalekile esekuthenini ukuthi abantu uma benidinga bekwazi ukuthi bexhumane nanani uqobo
Sinayi number yethu angazi noma sengayikhipha manje. Kune number ethi 076 018 0830. Izongena kubazukulu bambhali ebese kuba enye yesibili ethi 061
49 21 705.
Eyokuqala ethi 076 018 0830. Eyesibili ithi 061 49 21 705.
Kukhona ingoma engifuna ukuthi siphume ngayo njengamanje ethi sebemthathile kufanele ningishayele yona kancane umuntu nje basazingena
ngaphakathi yona
bayilalisise ake niqule nje ningishayele umuntu
ithi leya ngoma sebemthathile ithemba lamwe ma
sebemthathile Sebekathile lendlela ngizohlala naye
injalo nje ithi lengoma sebelithathile ithemba lami sebethi bazohlala naye kulungile inkosi yami ngiyavuma khona la ngidiba lona ethi muyekeleni ngithi muyekeleni ngoba vele kulungile angani yena ukhethe loya ukusala uzomkhumbula
Siyabonga mbukeli lapha ekhaya ezinohlonze TV igama lohlelo sikha ngenkezo TV show Ngena kanjalo nje njengamanje ku YouTube usubscribe uthi nje ezinohlonze TV uzosithola njalo ngolwezithathu suke sikhuluma namaciko ahlukahlukene njengamanje siphuma ngayo ingoma sebelithathile ithemba lami abazukulu bambhali
Yithi sebelithathile ithemba lami Sebekhethile Sebethi Ngithi sebethathile ithemba lami
Sebekhethile
Sebekhethile Sebethi Ngithi sebethathile ithemba lami
Sebekhethile
Sebekhethile Ngokudumelani nawe themba lami Ngokudumelani nawe themba sami Don't
Shuga pants and comas langs cup. Daisha Lengo Magas for Fagazuma Wam, Oga Mayes and Twan. What if they look at that as and catch that away to see my best in the boys today? Ogo Sugar Tinget is yet. And Gadia Fee. Mina won't pee, won't pout, pat out the sinners of my innocence. Gandhisha Lengo Magipan is a good best of my double man. Head down here. Yay, Swan.
Imnandi kakhulu umvuka baba mangabe sikhuluma ngendoba ingoma imnandi kanjena la besho khona ukuthi sebemthathile kodwa ke kuyangimangaza ngoba baba ukuthi intombi ezinhlanga kazaliwe sehambile umuntu usethathiwe kulungile ke kodwa abazukulu bambali ngempela la besisho khona ngempela sebemthathile kumeleke into engithandayo mfowethu masikhuluma lana kumele ukuthi uma ngabe ubone ukuthi uyicalisa hlangana siqhuqhuzele lonto singasebenzisi mhlambe njengoba bathi sazi ukuthi ngenyanga edlule bekunesikhathi labo nebesikhuluma khona ukuthi ake kumele ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwengane ake sizameni ukuthi siqaphele lento ukuthi ayibe into esegazini kuthina njengabantu njengabantu abakwazi ukuphila kulelizwe ama South African nama Africa wonke ukuthi abantu besifazane imbali zesizwe lezi imbali zezwe lezi imbali zomhlaba lezi akuwona umkaloti isidulo sasawuthi kusoke manje kumele ukuthi behleze ngaso sonke isikhathi bephethwe kahle uma ubona ukuthi ucalisa hlangana muyeke ukhubeke nempilo musa ukuthi sebuya zijuqu kwenziwe lokho kwenziwe lokho kwenziwe lokho no kurong lokho mfowabo baba siyabonga kakhulu mfowethu mangabe kunjena ngesisho sithi nomlaleli lapha ekhaya akakhubeke abazi ukuthi yena abukele lohlelo elashikhona sithi ke ku YouTube mfowethu kwenza njani uya subscribe lapha la uzokhona ukuthi ke ezinohlonze TV bese yakwazi ukubuka njengoba lasho khona ukuthi ke sikha ngenkezo uzobona izinto ezinhle enjengalezi foshep
kunjalo mbukeli lapha ekhaya ngumfuko wesikobhu la khala amasoko into bayithatha bayidonsela empahleni umphedlamani umama omkhulu kwisigaqa sephoto ongaphatha ngaphezulu umzumkala ngaphuma sikhona kwalothanda bahangula umahlobo ezingungungukubala okaphambela isitimela samampoto umncane ngokufela embethe umhlabana esizulu okamayekisa kahlize kamzadlala kasawukhabuzela kanyathikazi ngiyama njengamanje ngesonto ezayo yimi nawe into enje uzoyithola ezinohlonze TV kamalohlelo sikhangenkezo.